Siyakwamukela ka-PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni. Kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela nawe uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane. Kanti ke ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizifaka. Ngiphinde nginamukele kwezanamuhla lo nihleli naye uPromishamase. Ufuna ubulungiswa emnyangweni wezempilo wesifundazweni owesifazane wasenanda osola isibhedlela i-Eddington ngokumhlinza kungafanele waze wafakwa uplastiki ngaphakathi esiswini. Uphindile Mncube oneminyaka engu-35 uthi lesi sigameko senzeke ngo-2016 kepha yena uze wathola ngo-2018 ngemuva kokugula kanzima. Uthi okubuhlungu usephile impilo entekenteke kanti nemizamo yakhe yokuphoqa umnyango ukuba ukhiphe lento kayiphumeleli. Zazimbi ngempela ke lezi izindaba mayelana naye uphindile Mncube. Ngicela ukuzwa ke uvo lwakho umlaleli ukuthi wena ngabe uthini ke ngalo lolu daba.